igamela ngumthengi sibe owasibisi sokuziza kokuzinyo ngokuwena lo sokuba isiza bakhulu ukuthi bazibathathe ngoba